Nyakura mwke juwa ngayore kinu machiri mtire karka chendro maramba koro mchako sana kwa chako witi lomo kuongo mara chal marufu ambo. Sao sao dae kaburu tuk sao adik mara ukinyi maka wana tae chiro nyinga klefa soluo chijaki sumu kanya kwa mwke unya kachisangu wachako duwe chikima bene mtire karka mwaluoni ekonde mao pukuru pukuru nyakura mwke juwa ngayi county ma kisumu mane kama chako ukinyi maka wano kama mtire manu milu kukanyo ni en market expo mabende timore nyakura mwijwange county mano ma Kisumu ikwa jofambo duto mondo mio chop karkanyo mano nyasi madibero kaja wachana adventure market exhibition madibero kanyo kai timu Kisumu city square parking aresari maru kinyaka sa par marodiambo makawuno en gino mar neno niere kaka inyalo ket wechego maga timo hala obedeyo makare kata jogo mada chako kituwa tudruok mpo gropo greti mwala nyako wala matindo gima kwa madongo mlo kacha ni SMEs bende di bedo kacha bende ka Uganda bedo kudungeo nire kaka inyalo nyiso kati inyalo kitu gio para manyime kodo kukoroka timo ohala kwenye kwa ramo kajua ngome duluo ni mano ino wakunio makare county makisumu kai county makisumu bende milo memantire ni jatini miga umuchu kineweche makiteko kudumo di pacho kade vis chirchir di bedo kaya wa yangaro mumara parga ario mano maitimu higa kaiga markambi loso sitima mara kenjen mabene libedo kata katimure odio chieng ni maka uono wameduluo ni manya kura mwaka juwa ni mare ndromo madibedo kanyo kachakore tombo ya leba kolejo kinyi maka uono sadek mabende yosu chopo karakanyo yofuambua ose uwewe chendogi kere county makisumo domigi kenwa weche magien mabende waluo ni ekonde giduto nya kura mwaka juwa kama chelo e county ma Migori tuwak dibedo kanyo kondjofuambo Gijal Manela Rokom, Governor Machon, Kataja Siasa, County Mamigori, Manu John Pesa. Mabene dibedo kanyo kalosewe witulo masiko kawuoke County Mamigori. Enango madowache wye kanyo tulo maisiki neno. Ikindeka kinde kajo telo romo e County Mamigori. Enyasi mwapogore upogore. Mwano wameduli unikanya kura mwijuwa nkachel kodaka. Uweche mama wakomuti na rekorde siasa matimuwe County Mamigori. Jojo Malue, eyo makare. Angwami kukumare. Odo chengni makawono e county Mahoma Bay Governor Gladys Wanga di chiwo Chalmar County odo chengni makawono kama dibedo kanyo kawaluo chendro mpogoro pogore matimore county mamigori nyiso ane Chalmar County to en mane to chal nade manoko teno rekoda agiyo mosibedo katimore county ma county Mahoma Bay kinde ma ose kalo wameduluni yakora mwe jwanke robo koni gikukumare ni gento gin gik mage which matos pontie kanya kora mwe jwanke wameduluni twak magjo clinical officers en nganyo mar clinical officers mabende wameduluni machiegni kawuono gisebedo kake nganyo moheo ndalo pradek kendo kawuono gibedo kanyo kagitwa kod jofuambo aresa uchiel ginus kagintire hapa il Garden Apartments mano 3rd Avenue Ngong Road kama gibedo kanyo kagitwa kod Uganda kendo gibedo kod ngeyo ni ginto gimbe gichiwo ywak magi ibo winy gibo twa kod sirkal kosibu keta dwachgi kama chalnade mano nganyo maglakteche county Masiaya ben nyakora moge juang ntire nondro maitimo i county Masiaya kote rekod kaka joten migepe osebedo katimo tijegi kendo mano magimo chakore duche manyoro kantire joten mige mopogore opogore county Masiaya mainono kai penjogi gisebedo kagitiyo gi omenda eyo machalnade mano kagintiere county Masiaya ntire public accounts and investments committee madhi nyime timo apedha machalo kamano kata dayo dhogi kotenore kod wechegi maga wacho ni tiyo kod omenda eyo makare kata kokutikode eyono makare mano bende waluoni e county mano Masiaya county Masiaya yango reka bene ntiere menyo mapodhi nyime mano mara jal moro ma jahiga 19 mano wito ngimane e bur mano mar kunyo mula e gwenge mar Rieda e county Masiaya mano kama oduche makawuono odonjo e ndalo mar adek kapok oyude imedo manya kura mungu jwanka ntiere county Masiaya taenya karichungun burano mar Rieda maokol mathoth wamedo luonigi kono boko onigi mathoth taenya mabende nitiere mawaiko ni weche manyien magi maluo ni kawuono dhibedo kacha kaloso twak kata weche manyien mag migago kagi kacha ngichwelo kod mano mara oimore odiochieng ni ma kawuono kama chelo bende twak mabiro godo bang chal mar fuambo abiro kama mondo miwalosi weche gi maga somo yao sikunde ikruok chal nade bedo seketi ikruok malongo kai wacho ni ero sirkali yudo chal mar wach kawuok kuom bad migao mochung' ne koro kor lwasi to bad miga mochune koro koro lwasi bende kono gara ne koth medo chwe en ni Kenya Met mane machiwo ler makamae ne sirkal to bende kote rekod kethruok mag lese gik ma jatend pinje osewacho wadanono gikinyi makawuono koro kik dhi mabor wabiro kama intiere mondo mi wachok paro kendo wawinjane chal mar wach kama intie kanye kaunti mar Jofwambo wadhi bedo ka okere kaunti duto ma Wabei Migori kod mano bende ma Kisumu mondo wabed ane kod ng'eyo ni uwinje yo machal nade mane makele giko machal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyakwar mokeyo nyaka chango.